Mwa komante yagiye atandukanye bace kumbuga zitandukanye haba ku rubuga rwiwawe ndibuka n'ikiganiro ukagukora kuri channel yawe About Media haba n'imbere yo kuri channel yawe ku Mayandi Ma TV yagiye atandukanye ndaza ma commentaire amwamwura yabona amwe aragirwa n'abakobwa canke n'abantu basanzwe bakuze bamugasanga akora guti intege bakubwira ngo n'umukecuru ngo twaye mama wawe n'ibindi bega bo bobona kahe kajambo babwira nko kuba kuririnko ni kugishitsi mukubwira ko ingingo wafashe itagisubira inyuma naka ikajambo umva wabwira
bon je nibaza yuko donc iyo perle ni kimu kirundi iyo ingenzi iri ku rugendo ibifise aho yavuye ibifise naho ishitse ibifise naho iriko irerekeza gushika sivyo MC Ivan arafise aho yavuye arafise naho ishitse arafise naho yifuza gushika nibaza rero iyo abatudendebukirwa bi donc dufatiye ku majambo y'abana b'abantu tuba twaradendebukiwe cyane ariko kandi iyo abadukomezwa dukomezwa n'ibyo batatuvuga ko ntituba dukomeye ariko kubera ko dukomezwa na gwa rusaku rw'abantu na babansi bacu batwimbira ico bari kimana gato ducira icanzo nico gituma tuguma tugira akayobe kandi twirabo rero uko biri kose banki bon si kwisigura kuko nta muntu umwe no kwisigura ko ibyo bazobona byose baziba birabisha amaso babihezagize ingohe paswe umuntu wese afise donc cheminema yiwe ategerezwa gukuri gucamo just kugira ngo like atubura shike aho yifuza gushika en plus ibintu by'urukundo bene ntibabira none wewe nk'ubu barazi yuko urya mu papa mukundanya afise 62 ans ndazi ivyo navyo batsi warabibahishije ariko rero ivyo bon utaramuposta twe turashobora kumuposta ariko twe ivyo ntibituramo abantu rero kenshi abantu uzosanga bakunda kuvuga cyane abantu usanga
Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Zombi turi mu kiganiro nawe bivuze ko iki aho na manda bazanira abatumire batandukanye uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ufise umutumire mwiza cyane umuhungu mwiza cyane mwese mwagiye mumenya mu mbuga zitandukanye yitwa MC Ivan mutima w'u Burundi umunsi kwa teka ari mu bwami bwa Roy TV yatugendeye abatamuzi araza kwidondora abwira amazina yiwe ariko ndibaza bishobora muzi yarakoreye kwa Kesdan kuri Wakarai TV yarakinyama sinema agiye atandukanye yarakoze ibikorwa byinshi muri ino industry yacu ya 2-5 nibaza ko mwese mwagiye mumubona abantu bakurikirana ibikorwa bya industry abantu bakurikirana amafilm abantu bakurikirana ama TV online nibaza ko MC Iva hafi mwese mumuzi ariko kandi ku batamuzi shaka kuba ariho bashatse ariho bagitangwa gukwirakwana ibintu by'imbuga reka ndamusabe abidondoye imbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nawe bivuze ko iki aramutse abakunzi bacu ba Roy TV abatamuzi bamumenyereho Iva turakwakiriye muri Roy TV
Antesan meze neza.
Meze neza.
Ibyo byose uvuze ibyo byose ndondaguye ubisubiramo.
Yego no bisu.
Eh wa munye ko arambeshe ngo agiye kugura mata. Tega abafana bacu barazi yuko tubaye mu buzima bwo kubeshana.
Iva.
Hello guys, you meze neza ni MC Iva mutim agusara umuntu ambeshe. Cyabantu kwene. Faster. Hello guys, nizere ko meze neza ni ababyeyi banyise iradukunda Ivan. Ariko rero abenshi munzi kuri MC Ivan mutima wa Burundi. Mutima wa Burundi bifite insobanuro samazina ababyeyi banyise ariko byabaye ngombwa ko nitwa ko paske niteka ridasanzwe kwitwa umurundi kuvukira mu Burundi ndetse no kugira agaciro nk'umwene gihugu aba mu Burundi na cyane cyane yuko igihugu cyaciza cy'u Burundi ari igihugu gitemba amata n'ubuki so ndabaramukize cyane rero ndabifuriza akagoroba keza ariko kandi ndabifuriza igitondo cyiza ku ba diaspora ariko kandi tunabamenyeshe yuko nubwo idolari ryamanutse turikeneye mu turungike
badutemwe
akandi
kantu gato nari nibagiye kuri Iva MC Iva Mutima w'u Burundi asanzwe afite n'ikinyamakuru citwa Sabout Media abantu mutaragikurikirana cyo kinyamakuru mugikurikirane ni kinyamakuru ciza cyane acisha ku inkuru ziryoshe izitwenza izijyohera abantu bose n'ukuri ni kinyamakuru kiryoshe cyane nanje ndagikurikirana nyuma yo gukurikirana kinyamakuru Tanzania TV cyankurikirana kinyamakuru cha Iva Sabout Media ni kinyamakuru ciza cyane abataragikurikirana ndabatumira mugikurikirane n'umuhungu novuga ko abafite inkuru ziryoshe inkuru zigezweho zose zisangiwiwe abari ibintu bidasanzwe
ariko arankeye ariko arandesha
mana yanje ariko ntamukubwira urise umuhungu sinibaze ko byoba
ugomba kuvuga yuko nganyuka utararisha umuhungu
nta umuhungu mwe ndarisha bose
ndabivuga rero no munsi watumiye akazi erega ruko no mudemo erega arisha umuhungu re
gute
bade nk'ukuntu ntafye muri kano kanya
mana
ari mu tipe mwitsa
iva no muzima busanzwe ariko azi ko mpanda gutapa just to gisika bakunzi ba Royal TV hari kindi ntari bwababwire n'ukuri n'umuhungu yambaye neza cyane cameraman sinzi ko ari bishamo neza yambaye ubuturagiza cyane umupira mwiza isaha izimvye amafime meza iva uzigurira hanze y'igihugu ndibaza
oya n'ukuri mukinama
kwande mukinama kwande
ku muntu witwa Fafa Fashion niwe anyambika kandi banamushigikire afite impuzu nziza cyane ara n'umustyliste mwiza cyane muri rusange paske abantu bose nka bose bo muri industry babegwa cyane niwe abambika bamushorere vraiment ari juste kuri mukinama 10e avenue quartier Gitega juste ku kazero ka mbere afite byose ibirato cyane ni meho za telefone uwo zikenera ashora kunchako tuzimuwa cyane cyane aba diaspora ko numvise yuko hanze ko bamuzu bigira bagura umusaga zizi
kandi natwe tubashaka ngo twambare munsi zivuye mu bazungu gute baza kuzigurira nga
eh rega nyene abarundi baba baragiye hanze baba baza gaciro k'amadolari cyarico kumbwira rero ko yo kwambara impuzu z'ibihumbi bitatu by'idolari usanga bitoroshe niko uranyumva kuko ibihumbi bitatu by'idolari azi neza yuko niya bizana ino mu Burundi azo bari 15,000 dollars nazo cyangwa kugura gapaxere hariya uno munsi ubonye umudemo wakurikiwe no mu diaspora cyuheyo
okay iva okay nkitangura rero nababwiye ko turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki ico kiganiro rero namandabazanira abatumire batandukanye nari maze igihe ndabazanira abakobwa tuganira ku bintu byinshi bwiye bitandukanye uno munsi nabahindure nkitangura nabwiye ko ndabazanira umuhungu mwiza cyane nubwo ariko arabiponda mbwiye ndiko ndamuresha suko sanzo meze no mu buzima busanzwe azi ko ikintu ari cyiza sanga mpora ndakimubwira kandi ari na kibi banza mbwira iva yo wambaye nawe ndabwiye ati mana yanjye ibintu wambaye n'umunsi ntibijanye cyangwa sinzi ko ajemba ntabikunze wowe urakunda no gutumbwira ati je nabikunze rero wewe biragusha ariko iyo wambaye neza ndabikubwira niyo mbona utambaye neza cyane naho nyine ndabikubwira nk'ibisanzwe rero ndetse ndabazanira umuhungu wo muri industry ya 2,5 murumva ko aba ari ibintu bidasanzwe aba ari ibintu bikomeye cyane tugomba turabire hamwe turi kumwe na Iva mwagiye umubona ku mbuga zitandukanye zitari nke nabivuze abantu basanzwe bakurikirana imbuga mwarabonye amajambo atari make genda muvugwa ko bamwe bamwandika ku bibuga bitandukanye umenga na Royal TV yarakwanditse ariko sindabite
atari
siho narindi tuzakubibaza ubusanzwe atezwe kwandika okay baranditse ariko icyo gihe cyose bari kwarandika nta nkuru y'ukuri bari bafise umunsi twamwizaniye mu biro byacu muri Royal TV kugira ngo atubwire mbega ayo makuru bamaze iminsi bamuvuga ko bayavuga bisunze iki mbega na makuru ajanye n'iki kubage bayabona rero novuga ko ari umuhungu yashaka kugira predot ariko nabandi bose basanzwe bazikora yaragize predot ariko acagira predot n'umufasoni wiwe atari mu gihugu cy'u Burundi bica biba ngombwa yuko mu kugira predot haza kuboneka ifoto na Iva ubwiwe kugira ngo babone mbega agiye kugira predot nandi kuko petetro umuryango wari kuhavuga ati dufite abakobwa benshi ntituzowaje kugira predot wariwe bica biba ngombwa yuko haba amafoto iyo foto yarasirikiye yaranditswe n'amajambo ku bantu benshi baragenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye uno munsi rero Iva ari ngaha ngo twihere umuto Iva byoba bimeze gute woba waragize predot cyangwa wagize dot
oya ni predot nagize yego
waragize predot ku mudamu wawe ukunda cyane ndakunda kubona umushyira ku ma statut ma profile inshuro nyinshi ndibuka ko ubwa mbere nkitanguye kubibona nakubaje nakubaza ati iva bimeze gute ni bese rwa mudute mu turambwira ko mu misi iza ugiye kuzobidu tunganiriza atari kera mu nyuma narafatiriwe gato nduka ko ari wabimbyiye ndabona wagiye kugira predot cyo bita mu kirundi gusaba irembo gusaba irembo rero muhunga aravi wabo kwa se na nyina akagenda wabo umukobwa gusaba irembo kwabwirira ko hari umukobwa yashimwe muri uwo muryango Eva warahuye n'intambara zikomeye ko ari wowe gusaba andise ku mbuga zigiye zitandukanye yo wari wo muhungu wa mbere guze predote mu Burundi wabyakiriye gute
bon jewe uretse yuko ivyo binari naramaze guhagarika kugira ico ndabivuze ko ariko tu kubw'icyubahiro bw'abantu badukurikirana ucubahiro c'abantu batwizera badushitse ku icyizere kugira ngo kumbure dushobore ku gupartage nabo ibi nibi nibigiye bitandukanye nibaza yuko Ivan se wenyine agize predote kandi Ivan si umuntu wenyine avuzwe Fanny Lavina Noraske ndibuka yuko muri team ya 3fa ndi mu bantu ba mbere bayibaye mu mwanya munini sivyo nkinira ya mareresi baravuzwe cyane ushikaho babaha ayandi mazina agiye atandukanye marango za runyuzi marango za naka me urabona yuko umusaruro wahavuye uba mwiza cyane simbizi wasema vumba yaravuzwe simbizi ndazi ibigano byo muri reti barabiraba aravuga yuko atwaye umugore w'ikimuga aravuga yuko arongoreye umugore bikini amajambo menshi agiye atandukanye me urabona yuko inyuma y'amajambo ibintu byaragenze neza kivode yaravuzwe ngo akore mariage tanki abantu bose muri industry barafite uburyo baciyemo inzira zabo kandi kubera ko natwe ubwacu turavuga abandi nta n'impamvu z'uko twobabara ngo ni kubera ko batuvuze ubundi iyo umuntu akuvuze abagufise ku mutima kuko iyo umuntu akuvuze bituma abantu bibuka yuko uhari bigatuma n'ibikorwa byawe binakurikirana rero nta birebire noshima kubivuga ko uretse yuko gusa ndi umwe mu basore bagumukanye satani ego ikibutura ngo mandagisigira ya medema nirakite
tukinigaho nyine kubera kugisigira amede nta bandi batoye bawufise
amede vraiment arakeneye karongora muri industry vraiment amede arakeneye karongora azira duha amafilme yarongoye
tukiri ngaho nyene urabaha uyu muto wakunzi bacu ba Ray TV kuko narabonye iyo nkuru barayikurikiranye benshi bagiye bagira amakomante atandukanye nibaza yuko ubaha uyu muto ntubaye uwa mbere ugize predote n'ibiri inyuma bizoza hazogera igihe ugire dot ugire na mariage ibintu bibanda bigenda neza uba ku rugo nkuko abandi bagubatse bantu rasike ingene bagiye bazubaka basimbizi ba Edison n'abandi ariko tukiri ngaho nyene buke bwaho waraye ugize predot hari amajambo atari meza uwo ba warandikiranye na Nerinat navyo bishobora gukomeretsa abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba Nerinat kuko mwese muri muri industry ya 2-5 hari commentaire imwe nabonye wagiye wishura uvuga Nerinat umubwira nabi mbega byo bavyaye bya vuye kuki nimba wari wagize predot ku mukunzi wawe usanzwe ukunda cyane
so nari nati impamvu namwishuye byari bikwiriye yuko namwishura parce que ari mu bakobwa ba mbere baba donc bafashe industry muri rusange ariko nibaza yuko amajambo yanditse bitari bikenewe cyane kuko si promotion yari kwarangirira parce que jewe nawe nta promotion dusanzwe tugiranira ogya si bon damwita umu influencer sinzi ko noba nihenze kuko je ndu mukinyi wa mareresi nkongera nka bumenyesha makuru
sivyo
ariko kandi ndi numwe mu gwaruka bari ko baragerageza gufasha urundi gwaruka kwitahura canke gusesangura gufurura impano zinyegeje ari naryo hangiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Neva aguma dushyiramo abajene kumva yuko two clear ubuzi kugira ngo imiryango yacu ironke ikifungura like abadukikuje bose donc nos entourage baronke ishimikiro ry'ubuzima biciye kuri twebwe ugwaru rero generally not from Jesse Mugenzi from uretse gusa yuko duhura di passage kufatira gaci yandika amajambo nka yaraho naca nibuka tujambo ja nibirebire nyene ibintu byo muri ndasi nibabura abantu bava numva nyene mengaranse sereje cyane cyamona rero umuntu amvuze ni wa muntu ata bintu byahatari nawe nyina rishikana ko ndategwa n'agashavu ndamwishura ariko inyuma yo kumwishura amaze gutahura yuko ubwenge bwiwanje n'ubwiwe butari kimwe ndabihe ko nari nata abahungu bose baramubenze hari n'igihe wasanga na je yaranyifuza akabona ndamucorotse ba je namubwira ati pore sana kuko nubwo naba ngwaye sinamwifuza vraiment
tukiri ngaho nyene haragiye haboneka amakomantari menshi agiye atandukanye ariko cyace gisa nk'ibabaza bamwe bamwe cyangwa cyohera bamwe bamwe hari abantu benshi baryoherwa n'intambara n'abandi babazwa n'intambara iyo babonye abantu bari basangira urugendo bariko barashamirana donc baterana amajambo bamwe bamwe birabaryohera abandi nabo bikababaza hari ama commentaire menshi agiye atandukanye ariko bamwe muri no mwanya ushaka kuba bariko bari baza mu mitima yabo ati mbega kubera ko yahisemo kwishura nari nati nibaza kuba hayo umuco ugiye utandukanye bivanye n'ingene wabonye akwinziriye atari wa muntu yo kwinziriye
urazo postingwa n'umuntu asanzwe gupostinga
okay
nta edison a postinze la sava ba koresha umwanya wa postinze la sava bon nara postinze na mapage menshi vraiment hari nibaza yiko bananzi wanashaka ariko rero abo ba postinze ni bien parce que barafise cyo bafashije muri donc mu bikogwa byacu ariko nari natatana nimwe ari bwa postinge n'igikogwa ciwanje aca postinga ntuka vraiment ndamwihangane sibimwe biface ariko aravuga ati je juste gaheri kubona nabwiye abafana bamusomere abwiye abafana bamuzomere kubera ko yarabikwi
okay
no industry ingorane
Iva tukiri ngaho nyene mu makomentari giye atandukanye bace ku mbuga zitandukanye haba ku rubuga rwiwawe ndibuka n'ikiganiro uka gukora kuri channel yawe about media haba n'imbere yo kuri channel yawe ku mayandi ma TV agiye atandukanye ndaza amakomentari amwamwura yabona amwe aragirwa n'abakobwa cyangwa n'abantu basanzwe bakuze bamugasanga bakora gute intege bakubwira ngo n'umukecuru ngutwaye mama wawe n'ibindi mbega bo bubona kahe kajambo babwira nko kuba kuri n'inkoni kugishitsi ukubwira ko ingingo wafashe itagisubira inyuma n'akahe kajambo umva wabwira
bon je nibaza yuko donc iyo perle ni kimu kirundi iyo ingenzi iri ku rugendo ibifise aho yavuye ibifise naho ishitse ibifise naho iriko irerekeza gushika sivyo MC Ivan arafise aho yavuye arafise naho ishitse arafise naho yifuza gushika nibaza rero iyo abatudendebukirwa bi donc dufatiye ku majambo y'abana b'abantu tuba twaradendebukiwe cyane ariko kandi iyo abadukomezwa dukomezwa n'ivyo batatuvugako ntituba dukomeye ariko kubera ko dukomezwa na gwa rusaku rw'abantu na babansi bacu batwimbira ico bari kimana igati ducira icanzo nico gituma tuguma tugira akayobe kandi twirabo rero uko biri kose donc bon si kwisigura kuko nta muntu umwe no kwisigura ko ibyo bazobona byose bazibabirabisha amaso babihezagize ingohe parce que umuntu wese afise donc cheminema yiwe ategerezwa gukuri gucamo just kugira ngo like atubura shike aho yifuza gushika en plus ibintu by'urukundo ben ntibabira none wewe nk'ubu barazi yuko ujya mu papa mukundanya afite 62 ans uko ndazi ivyo navyo batsi warayibahishije ariko rero ivyo bon utaramuposta twe turashobora kumuposta ariko twevye ntibituramo abantu rero kenshi abantu uzosanga bakunda kuvuga cyane abantu usanga amafaranga afite nka 5 miliyo ziri kuri konti cyangwa ziri mu ntuze guys nitiro ntaronka guma ryama yumvira ati mbega muri 5 miliyo nakaye kazigo noza naho kugira ngo ejo bace bakagura cyangwa karanguza fast agace kagenda ariko uraranye ibihumbi 10 kubera kura ubuze n'icyo ukora wajyanye ku murango byanse itiro mu ijoro riraje ririkufye cuja kuri YouTube kuba kubuze icyo ukora reka menda chokoza naka tube turatera inkuru kugira bakwita gutera inkuru reka uranyuma rero iyo umuntu atafite inzara usanga atabintu bw'uburofa jamu zura bihari abajournaliste benshi atanzara bafise nka Isaac ari brand
sana
bon nibaza yuko Isaac TV tumvise Isaac tumva Isaac TV
yego
tumvise Isaac TV tumva PG Classic FM urumva Isaac aje mu tubifu twaba journaliste two nga umenga no muri ndasi ntarimo kubera ika ari bisi afite minimum myinshi afite ibintu byinshi bimuhanze kandi bon si uzobibona kenshi Isaac gusa urumva ba juste gaheri bari mu tunutu bari bizi n'ubuzima bahuzi bose bari bizi urabira rero ku bantu bariko barakora cyane usanga bari bizi n'ubuzima usanga atamwanya wose wo gutakaza ni nabo bantu rero dukwiye kuza turigira ko akumbure kugira ngo turabe ko dushobora gushikaho twifuza gushika Yeah.
Iva tukiringaho nyene turabona imijyango myinshi igitegura mamanze cyane cyane yo gusaba irembo cyangwa yo gukwa ugasanga birahari muri no mijyango myinshi tugiye tubibona bigiye bitandukanye ugasanga umuhungu yarashimye umukobwa ariko abiwawe n'umuhungu ugasanga bavuze ati twe kujya mukobwa nawe dushaka cyangwa ugasanga umukobwa yarashimye umuhungu muga abiwabo n'umukobwa akamubwira ati twe kujya muhungu nawe dushaka dushaka umuhungu ameze uko wewe twarakurezura akura ariko ibi bintu nk'ababyeyi bawe turabihagarariye ubwo rubanza n'urushobora gukunda ugasanga biko biratera ingorane hagati y'amakuple usanga akundanye ugasanga biko biratera n'ibibazo ariko friend of ugasanga urubanza bararushinze nubwo ibyo bibazo biba bihari mbega kuri MC Ivahoho bimeze gute turashaka kuduhumuza urakoze urubanza rwa mbere rwo kugenda gusaba irembo mbega umuryango wawe waragushyigikiye woba waragufashe mu mugongo warakuvugira ijambo nko dusanga tubimenyereye ko iwawe n'umukobwa ari bijya bikorwa byo gusaba irembo canke kugira dot bice bikora papa w'umuhungu canke uri hafi y'umuryango w'umuhungu byo babimeze gute kugira ngo hamwe n'abakunzi ba Roy TV usanga bafite ibibazo dushobora kugenda bibaza ubahe nk'umuco byo babimeze gute warufise famiye ugufashe mu mugongo canke wagiye na timu y'imisore nabonye nk'abagiheko bande yandi n'abandi hoba hariho n'abavyeyi bari bakuze bo bari bahagarariye iryo rubanza turashaka kuduha umuco
bon c'était bien près d'autre yandi yari panze neza
okay
yari nateguwe neza banashaka ababibonye barayibonye abakurikiranye amasanamu barayakurikiranye muri urubanza uza kubona yuko ari gwiza ururabi ukibona ifoto imwe ucubona ko urubanza ruteguye neza cyangwa ruteguye nabi abari bahari ko biri kose barabonye yuko ibintu byari biteguye neza en plus de sora nibaza yuko uretse yuko nasi umuryango w'ikirenga cyane twe turi nkewa umuryango waraheze nsanzwe ndi n'imfubyi me urubanza rwaragenze neza umuryango waragwitabiriye kuko ntabwo yari surprise no ni kintu umuryango wicariye imiryango ibiri yicariye irayaga ko then hitamo gushigikira abana bacu ngo batwita batama n'abatamakazi ariko ranyuma rero je ndababajwa n'umuntu aja kuri réseaux sociaux hagushaho commentaire zuba ku muntu agashaho commentaire yibwira yuko dushobora gusambura umuntu wowe iva urarongowe none ndongowe birakuraba ibikuraba uri kuranyo ni advis mi farakunda kubivuga neza irabana n'ubuzima bwiwa ko twese ndushobora kuba mu buzima bumwe
nibyo
uri kuranyo en plus de sora nibaza yuko ku bantu bazi iva ico ndicoco gende umukoze ndakora
kose
cewe namwe impambana kugatwa kiwanje antuka ku muntu azi itango giwanje azi Ivan wariwe wo muri 2020 2018 2019 abonye nkoze mariage nziza ntiyotangara parce que narabigwaniye narakoze n'ubu ndacakora ndi umwe mu bajene bakuye amaboko mu mpuzu kugira ngo bashobore gukora sivyo rero bampera amahoro mu misi yanje bana
baguhera amahoro umupfasoni wawe
umumisi wanje
umumisi wa Iva
mama mutima wa Burundi
okay mama mutima wa Burundi
kandi iganiro wanashaka niwe umuntu wa mbere azoshya ko komante
yitwa nde nzoyira
ndakwisavye
ndagusavye yewe
mutazompera ishano mwana
ndese bese
nyuma ya kamera no ni nyuma ya kamera pana nga
ah sabura za kumbira kutina neza okay ndagushimira cyane Iva shimira cyane n'abakunzi ba Roy TV ikiganiro yari nawe ubivuze kwiki turakeneye commentaire za Iva arafise ingene abibabwi hari benshi babonye kutari ko ariho benshi bihuse gukomanta atarababwira neza na neza mbega yo predote bimeze gute mbega yo predote ihurudutse ntiyateguwe imiryango ntiyizi Iva wenye nubwiwe abyakiriye gute yoba yarahurudutse cyangwa yabanje kumukunda yari koze uko byumva mu mutima wiwe hari benshi barakene kumenya amakuru kuri MC Iva mutima wa Burundi umuhungu wo muri industry ya 2.5 ariko nibaze kuno munsi yahitsikiye umwe wese aramuhaye umuco kubijanye n'icarashaka kumenya abatarigwe subscribe mugire subscribe mwandike mu kanal bwa Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.